Emiyaka amakumi ane akushunguluka mseve nomba yapwa na Mose nakota ali nemiyaka omwanda omwana tubiri atsire na kubantu shaka kwate okuya naye mu musumbo wabulayo lelo Yoshua ewalaba intungulu shipya nalesa ala kwate okuya naimwe kabiri akaba naimwe inshikushyonse mwiba abakutina iyo na Mose alaliko omutwe wakwe pali Yoshua nokutira ba uwakosa wala kwata okutungulula aba abantu mumusumba owabulayo ngekyo lesa asosere mushepinshi Mose yali akwata okukita ali akwata okulemba ifupo pefe yakwalesa nekyo kuntanshi kukaba na bashuma pepo bakulabire nga amashuyi yakwalesa ku bantu nalesa tafoya ifwe okulaba amashuyi yakwe lero lesa nakwata okwishuba okutira abena Isirayiri tabakakwata okumubeera na kabiri lero abantu tabakakwata omu akusolela iyo bantu amashuyi yakwalesa yali nabo kiri kuli imwe lero busha namukwata amashuyi yakwalesa naye amali asho otukwata okunfwa yala kwata okutwafuirisha ifwe okubeera alesa nangula mwalikwata efupingo nga mwakwata okuberenga yakakwata okutwafuirisha pokalambanga nshi okubeera alesa na Mose yatsire inshita n'enshita mulingira mwayita abantu bonse baisapamu bashitata banamayo bakachinfya kabiri n'abaana abanono bonse balingira okwisapamu omukunfu ekyebo kyakwalesa bakutsira benga kwata akatina kakwalesa n'okumubeera ekikankala kyakutsira nalesa omwine atsire abaana abanono nabo balingira okwisa omukunfu ekyebo kyakwalesa ikyo ekiro epiribula naimwe bene mulingire okunfu ekyebo kyakwalesa nalesa atsire kuli Mose n'okutira isana Yoshua akwita enti lyakukumanina bantu inshita yobe yakufwa nayifika na Mose na Yoshua eryo bafikire kwita enti lyakukumanina natumba we kumbi nawo aliikiire ekyo mukulanga bonse ati nalesa ali nabo nalesa atsire kuli Mose lemba amashuwa yango olwimbo ukwate n'okusambirisha abena Isirayiri bakutsira abenshi befyonse efo n'abakitira bakutsira abenshi be atinda kwata okupingula olubembo kabiri nalikwatisha oluse kabiri ndakwata n'okufikirisha efyo n'alaya nalesa telefo abena Isirayiri ukula bafyonse efi kabiri nalesa alefo yaifwe ukwibukisha fyonse ekyo ofwaba kabiri nefyo alina okukita naye ntu Mose apwisha okulemba olwimbo atsire ku bene Isirayiri ndemisonsomba mwikakwata okulaba amashiwi aya kabiri mukakwata okusambirisha n'abaana benu bakutsira bakakwata okubeera lesa nalesa atsire kuli Mose ninshita nomba oyo alakwata okukwera palupiri lwa nebo uko wala kwata okufuira na Mose apalire enkoshonse sha mu Isirayiri akwera na palupiri na Mose lintu afikira pamulu palupiri nalesa akweta okumulanga omusumba wabulayo walifye kulubali lumbi ulwa mumana lero Mose takwata okuingira musumba oyu iyo afwa nalesa akwata okushika mubiri wakwe bonse twadishibayeko Mose aba bantu lesa alakwata okusenda bonse aba bamutemwa mukubana yena naye nkyende abakolesa ninkyende isuma sana ukukira pankyende ekisuma ekyaba pano pese yamba lya kyalo timwakwata okututonkanya abene Isirayiri bali ababulanda sana bantu Mose nafwa bali kwete n'okulira panshiku amakumi atatu na Yoshua nintungulu shipya nomba nalesa alekwata okulanda na yena nemikwita tulesa atsire ulingire okuba owakosa kabiri uwaipangasha taulingire okuba owalekereshiwa iyo bantu ndi naiwe kuliko nsoko waya Yoshua talingire okukwata omwenso iyo naimwe tamulingire okuba n'omwenso nga twakwata okulolesha ku ntanshi twakwata okumona obulayo bwakwalesa kabiri nga twakwata okulolesha kunuma twakwata okumona amashuyi yakwalesa kabiri nefupo pefyakwe kabiri nga twakwata okulolesha mumuru Turakwata okumona buchinka bwa kwalesa.